Mwattu TV anti ero chimanyi bwe tuba abaluganda olwo mpita Mwattu nange mbanku yita Mwattu. Mwattu eno jibere ko bajita Mwattu TV. Yenze Mbaziira Tonny anti waneno. Mwattu TV, TV omuntu wa wansi straight. Subscribinga ebisigadde kiriya mu kinyanya nyanya wali.